umuntu engihamba ngimbona phezulu isimo samathambo. Ngibona umuntu engathi iyavutha phezulu kwakho umuntu omdala. Ubuhlungu ukuthi uye enyangeni, uyithembise ukuthi uzongena emagulubeni.
The first day that I decided I don't want to take drugs anymore, ngicishe angibulala. I had to drink 25 liters amanzi ashisayo.
Ngibona ukuthuba yini into ebhemayo?
Bokuyi crystal meth.
Ayikho. Ebo, ubathlo hlanya wena. Mm, uphume esibhedlela. Wena